banendlela nomizinto ipheta yazi sihamba naye akazeli yakalali uyinkosi yamakhosi eh ongumnini mandla onke uyasilwela uyasikobe He is God and He is holy. Ungena nathi emlilweni. Uyasihola, uyasilonza. Uyasifiyela, uyasilwela. Kude uNkulunkulu lofana naye. Usuka maphakathini aye maphakathini. From glory to glory. uJehova igama lakhe. Nasempini uyasilwela. Mayimoni nkosi yasezulwini. Kulaba yakhaya. Otherwise, God will be able to come see. Mama, let's go see your people.